Wena. Sis.
Miyazi ikhathi.
Ima, uphungalenja. Kahle hle wenqinise emhlabeni nje empilweni yakho. Uzuzube nayo le nje iqinise. Ongitshela impela uzube nayo iqinise.
Ndilaze mfile. Ndilaze ukuba khona ngizabuya mfile. Futhi nje mina ngeze ngife ngafanga.
Ngisho phela ngoba wena. Mina. What's my ministry empilweni yakho? Manje lo sutshona naye sithini ngaye?
Naye straight.
U-straight naye? Kanjani manje yena kumele abe straight? Nami ngiyi-straight.
Ngathi mina wena umuntu o-straight empilweni yami, angithi?
Eh.
Akaze ngithi mina wena wedwa.
Ngokuthi manje uqonda ukuthi soyithu siba yi-straight, soyithu.
Ufuna kube njani wena?
Phela wena wathi kumina mina ngi-straight. Akukwazi bese sibe bi-straight wethu, akukwazi. Kumele uyedwa angabi straight. Noma tshela kodwa uma sibe ingabi si-straight wethu, angeke ukwazi.
Ufuna ukwenza, ufuna ma-straight wethu.
Ene. Uma futhi zange ngikucela ukuthi wena ungenzi straight, wena owasho ukuthi mina ngi-straight. Maye ukuthi sokuba khona omunye umuntu oqhamva kwami la eqhame naye ukuthi ungijethe i-straight kanjani.
Ayi, sekwenzekile. Kusho ukuthi wena kahle kahle into angayifuni ukuthi kube khona omunye umuntu o-straight.
Kamla lona manga lo ongitshela ukuthi ni straight
mina. Mina ngathi wena uzoba straight, wena uyi straight empilweni yami. Sengimtholileke omunye umuntu oyi straight njengawe.
Kanjani ngikhona?
Ahlahla abantu besifazane bonke kumele babe straight.
Hayi ngimgogwise ngona ngimfuna be straight.
Cha, wena ubani owakwenza aba straight?
Wena ongitshela.
Mina sengenza abantu babe straight.
Cha, wangitshela ukuthi mina ngi straight. Wangitshela wena. Wathi mina ngi-straight, akwazi ukuqhuba ukufunza amanzi nje. Kanti la njalo. Mgoqwise.
Manake.
Mgoqwise.
Manake ma-straight.
Mgoqwise.
Ukhuluma kwasimba, pheka lokhu ngithela ngamanzi. Ngitshela ukuthi mina ngigwebhisa abantu, kwasha kwacima. Yabo le nto yenzeka. Thela umkhaba-ke manje.
Ukusala mina ngeke
ngikuthinta ngomgugu. Hayi la ndisifazana. Ngathi wena straight. So kusho ukuthi ngithola umunye straight. On top of a straight. Kusho ukuthi ni straight, si straight sobathathu. Understand?
Nawe futhi straight.
Eh nami ngi straight.
Oh wena ungafila kanjani mina ngingathola umunye umuntu o straight
la? Ngithole phela.
Okay.
Maku ukuthi uzokwazi ukuyilamla le round mthola. Suka la. Suka. Uphuza kahle manje ngokuthula please.
Straight. Unkulunkulu wena uyizwe. Straight.